Turabaramukije bakunzi mudukurikira ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha je muvugana ni Daniel Mugisha mugiye gukurikira ikiganiro muzohora muronka imisi yose amateka ibikogwa n'ibyaranze abanyepolitike b'u Burundi muri kahise no muri kubu
murukurikirane gw'ikiganiro c'amateka ibikogwa n'ibyaranze abanyapolitike b'u Burundi uno musi turabashikiriza ibyaranze abanyapolitike babiri batakiri bazima ariko mu gihe cyabo bafatwa nk'abakeba nibo bonyene baronse amahigwe yo kuba ba premier ministre b'u Burundi inshuro zibiri zidafatanye. Abo ni bande barongoye leta y'u Burundi ryari na ryari? Abo se bandi? Uwa mbere ni Petero Ngendandumwe, yabaye umushikirangoma wa mbere kuva ku wa 18 Ruhenshi 1963 gushika ku wa 6 Ndamukiza 1964 yongera aramuba kuva ku wa 1965 gushika umunsi agandagurwa ku wa 15/0/1965. Uwundi ni Albert Nyamoya yabaye premier ministre kuva ku wa 6 Ndamukiza 1964 gushika ku wa 15/0/1965 ku ngoma y'umwami Mbambutsa wa kane Bangiricenge yongera aramuba kuva ku wa 14 Mukakaro 1972 gushika ku wa 5 Ruhenshi 1973 ku ntwaro ya president Michel Micombero. Petero Ngendandumwe none ni nde? Petero Ngendandumwe yavukiye Kanyinya mu ntara ya Kirundo mu 1930. Numwe mu ncabwenge za mbere z'u Burundi yarangije amashuri ajanye n'iby'ubutunzi muri kaminuza ya Lubanium hafi ya Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yinjiye muri IPRONA mu myaka ya mbere maze afatanya n'umuganwa Ludoviko Rwagasone mu rugamba rwo guharanira kwikugira ku Burundi. Umukenyezi wiwe mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iwacu yavuze ko bigoye gose kutahura urukundo rwa Gasore na Ngendandumwe bari bafitiye Burundi n'Abarundi. Igihugu baracihebera bakanagihebera ibyabo. Muri Mukakaro 1961 bitegetswe na ONU mu ntumbero yo gutegura neza amatora y'abashingamateka, Petero Ngendandumwe yarinjiye muri leta yaritwa ko ari y'ubumwe yugururiwe imigambwe mikuru yose. Aho yari umushikirangoma ajejwe ubutunzi n'ikigega cya leta, iyo leta ikaba yarirongowe na Joseph Chimayi. Inyuma y'amatora yo muri Nyakanga 1961 amatora yahaye itsinzi IPRONA, Petero Ngendandumwe yinjiye muri leta nk'icegera cy'umushikirangoma wa mbere, no kuvuga icegera cya Rwagasore, akaba n'umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta. Inyuma y'iganda kugwagira Rwagasore harabaye impari kumusubirira kurongora leta. Bamwe babona ko Ngendandumwe aca musubirira kanatsinda niwe yari cegera ciwe, abandi bati reka duhoze umwami ajeje kubura imfura, maze ikibanza cya Rwagasore bagishiramo Andre Muhigwa yari umukwe w'umwami. Muri Ruhenshi 1963 uruhagarara mu bya politike kwagumye ruduga hagati y'impande zibiri zadutse muri IPRONA, maze umwami asaba umushikirangoma wa mbere Andre Muhigwa gutanga imihoho acagena Petero Ngendandumwe muri ayo mabanga. Ijambo rya mbere ryo guhimbaza umwaka wa mbere u Burundi bwikukiye ryavuzwe n'umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe. Nkuko leta z'ico gihe zitaragama, leta ya Ngendandumwe ntiyarambye yamaze amezi 9 gusa aca arabogozwa muri Ndamukiza 1964 aho yasubiriwe n'umushikirangoma wa mbere Albert Nyamoya. Muri Nzero 1965 Pierre Ngendandumwe yarasubiriye aragenwa kurongora leta y'u Burundi. kwa 15/05/1965 ku murango niho Petero ngendando umwe yashikiriza abagize leta yiwe ku mugoroba Petero ngendando umwe yagiye kuraba mukenyezi wiwe yari yibarutse ku bitaro Clinique Prince Louis Gwagasore saa 2 z'ijoro asohotse ibitaro umushikirangoma wa mbere Petero ngendando umwe yarashwe amasasu ari mu modoka ako kanya nyene abaracikanye uwamurashe yaramenyekanye ko yari umunyarwanda yakora mu buserukizi bw'abanyamerika mu Burundi ariko abamutumye ntibigeze bamenyekana ntibigeze banahanwa urupfu rwa Petero ngendando umwe rusa no rwarangije indoto ya Gwagasore y'ubumwe mu barongora igihugu umugambwe wiwe waruhejeje kwicamo ibice byabuyemo amagogwa adasanzwe bukibandanya gucamo Petero ngendando umwe yitabye Imana ku myaka 35 gusa y'amavuka yasize utwana tw'udukobwa tune tukiri duto ariko ubu barakuze bariteza imbere leta y'ico gihe yageze Petero ngendando umwe incungu y'igihugu cyo kimwe na Gwagasore itariki yapfiriye ko yarahimbajwe mu 1966 kujya kwiya Gwagasore ariko inyuma ntibyasubiriye kuko ubutegetsi bwari bwarahindutse Petero ngendando umwe yahambwe iruhande ya Gwagasore hajya ku musozi wa Bugizi Bujumbura ibarabara yagandaguriwe ko rifise izina ryiwe Avenue Pierre Ngendando umwe nibarabara rica imbere y'ibitaro Clinique Prince Louis Gwagasore kibugo cya Ngendando umwe yari la paix et le pain amahoro n'amahunda igandagurwa rya Petero Ngendando umwe ryatumye umwami mwambutsa atuma kwa matora y'abashingamateka ikiringo cina amashingamateka yo mu 1961 kitararangira mwambutsa yabikoze ngo arabe ko holza inama nshingamateka itagira amatiku nk'uko byari byifashe ico gihe ariko ibintu byateye byunyuka nk'uko tuzobibona mu zindi nkuru Albin Nyamoya nawe ni indi Albin Nyamoya yabutse kwa 27 mu kakaro 1924 muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi aho muca mwumva kwava hamwe no muri president nkuru nziza yize amashuri ajanye n'ubuvuzi bw'ibitungwa medicine veterinaire muri groupe scolaire d'Asrida ibutare mu Rwanda kuva mu 1938 gushika mu 1944 aho naho muca mwumva ko yari yize amashuri amwe na premier ministre Joseph Chimayi twababwiye ejo haheze amaze kurangiza amashuri Albin Nyamoya yarakoreye atari hake mu gihugu nk'umuvuzi w'ibitungwa muri politiki Albin Nyamoya ari mu banywanyi ba kera b'umugambwe Iprona bagwaniye kwikukira ku Burundi yinjiye muri leta ya Gwagasore muri Nyakanga iyo mu 1961 nk'umushikirangoma w'uburimyi n'ubworozi mu 1963 naho yinjiye muri leta ya Pierre Ngendano umwe nk'umushikirangoma jejwe intwaro yo hagati mu gihugu kwa gatandatu ndamukiza 1964 Albin Nyamoya yasubiriye Pierre Ngendano umwe maze agenwa kuba umushikirangoma wa mbere ntibyatebye inyuma y'amezi 8 gusa Albin Nyamoya yarabugujwe maze asubirirwa na Petero Ngendano umwe yari yarasubiriye inyuma y'ugwima rwo mu 1972 Albin Nyamoya yarasubiriye yaragenwa na Perezida Michel Micombero mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere ni nawe yatanguye kwitwa umushikiranganji wa mbere kuko ab'imbere yiwe bitwa abashikirangoma ba mbere ku ntwaro ya cami igihe yaganwa muri mukakaro 1972 igihugu cyari kimeze nabi cyane hari haherutse ubwicanyi bwahitanye indiri z'abarundi bo mu moko yose ubwa mbere abatutsi igihe hateye umugwi w'abaroberi mu bumanuko n'igitega hanyuma abahutu bishwe ku bwinshi mihingo yose y'igihugu. Icizere cyari cyaratakaye hagati y'amoko, amacakubiri y'intara yari yari monogoje n'ibindi. Naho yari umututsi kubera ko yava mu buraruko bw'igihugu akaba yafatwa nk'utare afise aho ahagaze mu njyana zari zihitiye, halmenya moya yafatwa nk'ubushobora guhuza bose akagarukana ihumure n'icizere mu gihugu. Ni nacyo gikorwa yitayeho igihe arangiza amabanga yiwe muri ruhareshi 1973, ihumure yari yagarutse nta bwicanyi bwasubiriye kuvugwa icyo gihe. Ntidufise amakuru ku yandi mabanga Albert Nyamoya yagiye arazezwa, kiretse ko hagati ya y'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na kabiri n'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani n'indwi yari umushingamateka aserukira intara ya Ngozi. Albert Nyamoya ni umuvyeyi w'abana cumi barimwo bamwe bazwi cane nka Maitre François Nyamoya, umwigisha muri kaminuza mu vyerekeye ivy'amategeko, akaba n'umunyamabanga mukuru wa MSD. Hari na Dr Prime Nyamoya, umwigisha muri kaminuza, umuhinga mu by'ubutunzi, yanarongoye banki BCB igihe kitari gito. Beatrice Nyamoya azwi cyane mu byo guharanira agateka k'abakenyezi. Umuhisi Jean Pierre Nyamoya nawe yarazwi mu byo gutwenza yigana amajwi y'abategetsi n'abandi. Kubera iki bano bashikirangoma ba mbere bafatwa nk'abakeba kandi bari basangiye umugambi? Igenda kugwa gya RDF ko kwa gasore kyashize igihengeri kidasanzwe muri iprona no mu gihugu. Mu by'ukuri kwa gasore ntiyigeze aronka umusubiriza ashobora gufatanya Abarundi n'abadasikana nk'uko yari yarabikoze. Kwa gasore yapfuye kugandagurwa, indyane zo kumusubirira ziba ziratanguye. Muri leta twabonye ingene icegera ciwe kitashoboye kumusubirira nk'uko byari byitezwe. Mu burongozi bwa iprona, Paul Menderikano ntiyemerewe gusubira kwa gasore mu gihe we yagumye yemeza ko kwa gasore bari bavuganye ko ari wazorongora umugambwe. Gahoro gahoro umugambwe wateye uvamo impande zibiri arizo Monrovia na Casablanca. Mu ntango izo mpande zapfa ibyiyumviro, ariko mu nyuma hati byinjiramo ibibazo by'amoko. Monrovia yari mwe abashigikiye umugwi w'ibihugu bya Afrika, byabona ko ibihugu bya Afrika byogumana ubwigenge bwabyo bigakomeza imigenderanire hagati yabyo bikongera bikabana neza n'abazungu bahoze babikoloniza. Uwo mugwi niwe Pierre Ngendandumwe yarimo. Casablanca yarimo abashikiranganji, Casablanca yarimo abashigikiye ibindi bihugu bya Afrika, byabona ko Afrika yose ikwiye kuba igihugu kimwe kugira ngo yihagarare ko yongere ihangane n'abakoloni. Uwo mugwi ni wo Albert Nyamoya yarimo. Munango ni cyari kibazo cy'amoko, kuko iyo migwe yose yatwagwa n'abahutu n'abatutsi. Aho imigwi itanguriye kunyinyurana niho isura yayo yatebye ihinduka, maze Casablanca ibona igwiriyemo abatutsi, Monrovia nayo abahutu. Igihe cyose leta yabirongowe n'uwo muri Casablanca, abo muri Monrovia bakora ibishoboka byose bakayisenyura. Umwami Mwambutsa yaguma ya mama akongera akaja hagati, ari nayo mpamvu ata leta yamara kabiri. Uko kutumvikana kw'imigwi ya Casablanca na Monrovia kwavuye gukwega akarambaraye mu gihugu, nk'uko tuzobibona mu bindi biganiro. Mugenzi Pierre Ngendandumwe na Albert Nyamoya warubatse kubamenya hari icyo bikunguye ku bijyanye na kahise k'u Burundi. Naho mu bindi biganiro bikurikira byo kuri uru rutonde rw'ikiganiro kahise, amateka, ibikorwa n'ibyaranze abanyapolitiki b'u Burundi.